Hei a pōpō katū, te pō whakanui I ngā kai waiata Māori ki here taunga. Koenei te tau tuarua kua tahuri te Māori ki te whakanui I āna waiata o mua me āna waiata o nāianei.
He puoro e rere ana ki roto o here taunga I enei rangi whakata. Koenei he wāhanga hei whakapakari o ngā kai waiata Māori o te motu.
Tēnei te tino kaupapa kia piki ake. Te ahuatanga o ao tātou puoro o te ao Māori.
E haere tonu ana nā whakariterite mō a pōpō, e kite ai ko nā kai waiata Māori I eke ki ngā whiringa toa, he kai waiata hau no e neira, he kai waiata Māori no muahoki, pēnei I a kohine ponika me te rōpū Pātea Māori Club.
Kua tohua hoki a te hua ki Puanaki, Leon Wharekura, Meithirika me te rōpū o Nation Mystic ko te nuinga o nā taonga o te pō. Engari e ai ki a rātau, e hara I te mea he mahi ngā warinoa.
Ko tāku ki ngā mea e mahi nei runga tēnei huarahi me ūtonu. Ko ena te tumo kaupapa me ūtonu, uirawa ngā tātaiatanga, ngā pēhitanga.
Well, it is hard, but I think as any other artist, we love what we do, it's a passion, so I think passion overcomes all the hard work.
Ko te painga e ai ki ngā kai waiata nei, ko te kitehana o ngā Māori e kāna ki roto I tēnei tumo wōmahi.
Oh, it's good, man, because we got so much talent. Like, Māori's full of talented people, and not just with music, with sports as well, so it's just great to be a part of it.
Kia au nena, horakau, e whakamana ngana tō tātou nei reo, I roto I ngā, ki ngā reo, kairirangi katoa, tautoko anu ngā mea Māori, pai ana rātou ingari ko ngā mea ki auraki.
Hei te whitu o ngā haora apopo, ka tīmata ngā whakanekeneke o te pō. Rapa ara tāwhai, te karere.